Call City was between the lines, and lucky enough for Bloemfontein Celtic, it's a ricochet. And the defenders are nowhere to be seen. A little cheeky chip over the top. Miscommunication at the back there for Cole City Wizards. And it's again that ball over the top. These wingers of Bloem Celtic not quite being spotted and marshaled as they should be, but going well wide. And perhaps.
Bonera Siacha. Tamigala Momo captaining. Nekaroyaka, Rabotwa Jala Matakwane, Preleta Nanko Tigeta Peneka Kuala. Baitoma Kwapele fela kete. Baitoma Kwapele stopa sa Celtic. Bane baipela etsa gore kete ba tantabetse. Bane baipela etsa gore kete ba tantabetse fela motsereganye. Ga mo go tshala le mothusa motsereganye. Ba ka tshala gore Kwela we siame bona jaaka bana ba ya ga captain a tsameka bontle. Matlakwane a tsenya lotu wa bofelo fela ga gona go tantabala fa. Motusa motsereganye na rilara offside. Fela motsereganye. Aseka dumalana le seo. Motsereganye aseka dumalana le seo.